Kei katoa ko Māori e te hui e takuunga, ko Waiata, A Sound of Silence. Take care, everybody.